Platform Show. Platform Show.
Ladies and gentlemen, dabaram kijemwe se ndaba ikaze muri kino kiganiro cyacu nizere ko meze bien, nizere ko meze fresh, nizere ko bandanye mudukurikirana kuri page ya Facebook ariyo Platform Show cyangwa kuri channel ya YouTube ariyo Platform Show, Instagram na Twitter ni Platform Show, ugashongera ko kabiri gatano indwi. Today muri Platform Show murabona ko ntaje nyene ndi kumwe n'uwo dukora ibintu bisa. Yes, ndakora mu jebro.
Mwaramutse.
Meze neza.
Nukuri ndashima Imana.
Bakunze Platform Show nizere ko meze kubona aho turi kumwe. Kubata muzi nkuko meze kubona ngaho ku hasi kuri screen ni Ami Pro. Ike ende. Akandi kazi.
Ni Ami Pro no mu MC wa hano mu Gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze kuko ndonsa kazi naho yo bari hanze ndahaja ndi no mumenyesha makuru nk'abasanzwe nkora ku Samirizi Buja FM imwe masamirizi akunzwe cyane hano isamirizi yatumye n'izina ryanje rishobora kumenyekana cyane gusumba
Ami Pro turakumva mu kiganiro cyawe ukoresha kuri isamirizi usigaye gukora ko ubu Ami Pro kera mufate nk'imyaka nk'itanu iheze cyangwa itandatu ndazi ko ari umufana w'umuziki ndonde
Nari no mumenyesha makuru kuko imbere yuko nza hano nakora kuri Radio Télé Renaissance benshi baravyibuka mu kiganiro nari nasubiriye mumenyesha makuru kwa Franck Espoir yari yagiye Dubai akaba ari nari namusubiriye ariko n'imbere yaho nakora ikiganiro cy'aba samedi cyari ikiganiro cy'ama dedicace ego
Ami Pro kera utaratangura ubuzi bwo presenter ndazi ko ari umufana w'umuziki ndazi ko ari umufana wari ufise umuririmbyi wemere icyo gihe yari
nta muririmbyi n'umwe nemere icyo gihe n'ubu nta muririmbyi n'umwe ngo wa mbere ngo nemera gusomba abandi kuko nimba ndo mu Burundi jana ku ijana nimba nkunda igihugu canje negeruza gukunda abaririmbyi bose ku bwanje umuntu wese yakoze neza ndamushigikira nk'uko kera umuntu wese akoze neza nawe mbwira ati wakoze akazi kameze neza
Uye n'umuntu ariko aravuga ko Ami Pro uno munsi The Fighters yo itegwe igiteramo itamushubwira mu MC cyangwa Bantu Boy cyangwa amakeremesi turatubona bakubwira mu MC uno munsi batabiteguye bagushiremo ngo uye n'umuntu acavuga ati muri cyo gihe Ami Pro ntazoba akiri kuri hit afise uwo mugire iki
sinibaza yuko bampamagara kubera ngo ndi hit cyane nibaza yuko bampamagara kubera akazi mba ndagashoboye kandi unaravye hari ubuzi bwinshi buba hano mu gihugu cy'u Burundi simbe ndo mu MC nibisigura yuko abo bahamagaye abari bo baba bari kuri hit canke je bampamagaye abari je mba ndi kuri hit nibaza yuko bahamagara umuntu wese yateguye igiteramo ahamagara umuntu kubera ashoboye ako kazi nibaza yuko umuntu wese yateguye igiteramo ahamagara uyo muntu kubera abazi neza yuko uyo muntu akazi agashoboye ego
turekana n'ubuzi bwo presenter cyangwa WMC uno munsi tukuri izina rya Ami Pro tuguhamagare Amis isanzwe wo bukeneye iyo abari kuba muri dimzi rero wari kugira izina ryahe muri abadufise mu Burundi
Iyo abandi umuririmbyi nibaza yuko nari kugomeza izina ryanje Imana yampaye ababyeyi banje nako bampaye kuko ndarikunda cyane nari kugomeza izina ryanje ababyeyi banje bampaye yego
Ami Pro tuguhaye umwanya uwe ubutumwa abaririmbyi nza kukubwira barimbyi batatu aho bari hose kabe nka message uba uwa mbere Estanish
nibaza yuko nk'umenyesha makuru wari kumbwira abaririmbyi bose b'Abarundi kuko nkorera abaririmbyi bose b'Abarundi umbwiye abaririmbyi batatu ni hamwe usanga ndiko ndavuga example umbwiye Esther Nish abandi bagashavura ariko nibaza yuko byiza wari kumbwira abaririmbyi bose b'Abarundi kuko dukorera abaririmbyi b'Abarundi kandi turi hano kugira ngo duteze imbere umuziki w'u Burundi
tukavuga bose ariko ntitwava tubamara ndaguha amajambo amazina atatu hamwe ndakubwira n'imbaraga jambo usa kumubwira n'imbaraga no ishobora guhindura iyo umwanya wawe Estanis
no muri rimbyi mwiza no muri rimbyi kazi nako mwiza
Overdue team
naba ni groupe nziza irimo nabantu babizi kandi bashoboye
Arnovic
no muri rimbyi mwiza yandika neza n'indirimbo z'urukundo arazishobora
uno munsi ngira ndaguha amajambo atatu uza kuyavuga mu majambo yose Aubert,
office burundais, de recette au Mengo.
Je sais que tu gira inhara ya nyuma ya jikwe me guangam chuburundi kuba inhara.
nimba nihenze ni Rumonge kuko bwa mbere yari muri Bururi ariko mu nyuma iza kwitwa intara ya Rumonge ego
ami pro nkuko bavuze gukorera abarinzi Burundi bose bakora muziki ndundi nakaye kajambo inyuma ya microphone ya radio korera uno musuri kuri platform nakaye kajambo ubatekerera aho bari hose abatora baronka ubugingo ngire mu kurikirana ku radio nimba bora bakurikirana platform bashobe kuronka message yawe
akajambo no babwira nuko abarimvyo yose mu Burundi barakora kandi abarimvyo yose mu Burundi barabishoboye nibaza yuko bandanya bafishaka bo bandanya bafise ingoga zo gushika kure hama babandanya bashira hamwe babandanya bafise urukundo hagati yabo kuko haje atarukundo ntidushobora gushika kure mugabo mugihe hari urukundo turashobora gushika kure cyane nimba urumuririmbyi bona yuko hari ikintu dashoboye egera mugenza washoboye ikintu mugira ati hari ikintu mbona yuko ntashoboye wenda tukugishoboye mfasha maze ibintu bishobora kugenda neza kuko dukoze turi hamwe tugakorera mu rukundo nta kibuza tuzoshika kumbura aho twifuza gushika hama nimba urumuririmbyi ufise icyo nakwita agakosa ku muririmbyi mugenzawe mwegera umubwira ati je ndabona hari akantu ukora katagenda neza wokora gutya na gutya byoheza bikagenda neza nibaza yuko tugize urunani rumwe nta kibuza n'umuziki w'Uburundi uzotera imbere kuko waramaze no gutera imbere ndibuka kera mu myaka ya kahise indirimbo z'abanyamahanga zaravuzwa cyane ariko ugerageje kuraba ubu urabona neza yuko abantu barijukiye gukunda indirimbo z'umurundi umurinzi w'umurundi arakora igiterama akaronka abantu benshi bikanyereka neza yuko umuziki wacu uri kuratera imbere aho twareje siyo turi no musi kandi nkizera neza yuko ejo tuzaba turi heza gusumba
yeah platform show we're going to gig so the really special boy from FAP behind the camera Logic Jamari yabandi yari ko akora ibikoringa kugira mushobore kuronka image nziza uno musi nari kumwe na presenter Amis ushatse umwite Ami Pro umwami waba MC gisagara cyaje cyabo jumura
urakoze ariko mu collective ya gato nuko sindi umwami waba MC mu gisagara cyabo jumura no kuri ni munyumve nabi sindi umwami waba MC mu
gisagara guhamagaye uko
urakoze kubinyita ariko gusakime no vuga nuko mu Burundi usaba MC menshi mu Burundi usaba MC menshi gusakime no vuga nuko general once opportunity kumbure yo kuboneka cyane gusumba abo bandi ariko mu Burundi usaba MC benshi kandi bakora neza nkizera neza yuko ejo tuzaba turi heza gusumba kuko no munsi uravye ingene basigye baduha valeur biragaragara neza yuko akazi kacu bakemera murakoze
ndagushimire cyane
asansana murakoze platform show ndabazi ndaza akazi kanyu kandi agashima kandi ndabakurikirana misi yose
nam a gigs odi subire mu biganiro bindi bikurikira vya platform show
platform show Platform Show.